kumusi wa gatatu nigenzo ya 12 kwezi kwa gatatu mwaka wa 2020 ndabahaye ikaze murano makuru tugira tubashikirize aya makuru akaza kubahagaze nkuru zikurikira biriko biraboneka ko bamwe mu bategetsi b'u Burundi batanguye kubona ko ikize cha coronavirus ari ingwara ruhonya igiye guhonya abantu ni nka wiri nyamitwe amenyesha yuko mu kwimika Evariste Ndayishimiye hazokurikizwa amabwirizwa amwama yo kugwanya ico kiza umushikiranganje w'ubutunzi nawe akaba avuga yuko kwambara agatambara ku munwa gafuka amazuru no munwa ari ingira kamaro kugira hagabanywe gukwirakwiza ico kiza. Ngo Burundi butegerezwa kunagura imigenderanire n'ibindi bihugu kugira ngo burabe ko bwova mu kibanza ca nyuma buherutse gutangarizwa na banki y'isi yose. Umuhinga yigenga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana akaba ahanura abategetsi kureka kwiyugarana nyabuna bakarondera ababafasha kuva muri ico kinogo. Mu kiganiro yagamba Kenyezi mushikirizwa na Radio Televizio na Radio Inzamba gateka kawe na Televizio Renaissance uyu munsi tubayagira ibijanye n'amakuba abakenyezi b'abarundi kazi bahunze igihugu bagahungira mu bihugu bibanye babayemwo. Muraza kubishikirizwa murano makuru mu kanya ni donido. Ndasubiye kuba ramutsa ishyiramo mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu ku isi OMS ryarashimye kuri uyu wa kabiri umuti wa mbere wamenyekanye wo kugabanya impfu z'abantu bagwaye umugera wa coronavirus mu gihe baba bariko barongerezwa impemu. Aho ni nyuma yaho abashakashatsi bo mu gihugu cy'Ubwongereza bamenyeshereje ko uwo muti wo ku bwoko bw'amasteroid ukora kandi ukagabanya impfu ku bamaze kuremba kubera ikiza cha coronavirus. Tubibaze Bertrand Ngendakuriyo.
Ni intambwe ikomeye mu bijanye n'urugamba rwo kugwanya no kuvura umugera wa coronavirus. Ni muri ayo majambo umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe gita amagara y'abantu ku isi OMS Tedros Adhanom ashimiye intambwe agashimira leta y'Ubwongereza, kaminuza ya Oxford, bitaro n'abagwayo muri ico gihugu bafashije kugira uwo muti uje gutabara ubuzima bw'abantu uboneke. Icyizere cy'uko uwo muti wo kuvura umugera wa corona ugiye kuboneka camenyekanye kuri uyu wa kabiri biciye ku baganga wo ku bitaro bya Recovery mu Bwongereza, aho bamenyesha ko umuti dexamethasone uri mu bwoko bw'ama steroide ugabanya cya gatatu c'abagwayi ba COVID-19 bamaze gusinzikara. Kubwo baganga bizogabanya ibitigiri by'abahitanwa n'uyo mugera ku bagwayi baba bariko barongerezwa imwemu. Nkuko bibandanya bivugwa nabo bashakashatsi bo mu gihugu cy'Ubwongereza, iyo uwo muti wariko warakoreshejwe kugira abagwayi bo muri ico gihugu bavugwe kuva mu ntango y'ico kiza abagera ku 5000 bari kurokoka. Abashakashatsi bakabona ko uyo muti uzogira akamaro gusumba mu bindi bihugu bikenye bimaze kugera ku bitigiri binini by'abagwayi ba COVID-19. Mwomenya ko mugera wa coronavirus umaze guhitana kugeza kuri uno wa gatatu abantu bagera ku 43,000 kuva aho igihugu cy'Ubushinwa kimenyeshereje kuyo mugera uhari hari muri Kigarama umwaka uheze.
Arakoze Bertrand Ngendakuriyo. Ingingo zo kugwanya ikiza cha coronavirus ngo zizokurikizwa ku munsi w'ikwimika rya Evariste Ndayishimiye aherutse kumenyeshwa na sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro ko ari we yatsinze amatora w'irinyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu avuga ko abatumire batazokwegerana kandi bazokaraba intoke kurikira w'irinyamitwe.
Bizobera igitega stade Ingoma, bikaba bizotangura neza neza isaha 5 zo mu gitondo igenekerezo ya 18. Hariho abamaze kuvuga ko bazoza, mugabo muragaragaza yuko muri kino gihe isi ihanzwe n'ikiza cha coronavirus. Ivyo rero bituma abanyamahanga benshi batagendagenda kiretse nk'abifuje gukoresha indege zabo bwite, mugabo murumba neza yuko ubutumire bwo bwaratanzwe kandi bwatanzwe henshi. Hanyuma hazo hari abarundi, hazo hari abanyamahanga, ariko muri kino gihe ugo rubanza rubaye hariho ikiza corona hariho bimwe bizofatwa nkingingo zimwe zofatwa kugira ngo abantu bashore gukingirwa bikwiriye bikingire bongere bakingira abandi aho ni nk'akarero kutegerana cyane ivyo rero bizoca bituma abo ikibuga cyahora cyakira bashobora kugabanuka kuko bizokenerwa ko abantu bategerana cyane hariho uko biko biratunganywa hakazo hariho gukaraba gupima ubushuhe ibyo byose n'icyo gituma bisaba ko abantu bashika kare kugira ngo ibyo byose bishobore gukogwa ntiharagira ko umuntu agira ati abamaze kwemeza ko azoza abangana uko
Numushikiranganje wikigega cha leta aratera akamo abantu kwambara udutambara dufuka ku munwa no ku mazuru mu ntumbero yo kugwanya ikwirakwiza gico kiza ivyo bishikirizwa na Domitien ndiho kubgayo ni mu gihe bamwe mu bategetsi b'u Burundi n'ubu bataremera ko kwambara agatambara gafuka umunwa n'izuru bita maske ari ngira kamaro wewe ahamagarira abantu kukambara muri iyo ntumbero yo kudakwirakwiza ico kiza tumukurikira
iki kiza giteye isi yose yarataye mu misi ya mbere nta bose baravuga yuko barabanza bati nenda barakimfashe mu mwe bakizi ingingo baza gufata nta n'umwe yarazi ingingo n'imwe yo gufata yari kandi jewe wamaze kugarukira henshi kamata kubona yuko benshi bagenda bambaye bajya mu masi ariko rero mvuge yuko abarundi rimwe na rimwe biratugora rero bamwe akibona ko menga ni ibyo gufata mu mutwe ugasanga niyo yifite iyo masi aca yishyira mu munsi ku masaka hanyuma agaca nagana ibyo birashobora gushika ni kwa kwigisha utegerezwa kubandana kugira twese twumve neza yuko n'umutambaye ijya masike ategerezwa kumva ko bikenewe yuko zijya ingingo zafashwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nuzubahiriza ku neza yiwe no ku neza y'uwo baba bariko baraganira nagira ngo nere hano tukumbure ko gutera akamo nta n'ubundi kumbure waza kumva ahenshi narabusanga batarategera umuntu ukamubwira uti amahoro nakubwira ati iyo byo bigenda gusinya nawe kwa mukicyo yego urumva haracyariho ka kantu kandi ndabyumva tubyumve kuko twaramenyereye kurabukanya yarabaye indakiro yacu y'abarundi kugira ngo tuve no gufata nawe kandi noneho duhesaba imana yuko hako uwo mugenzi tuvamo kiza n'igihe twibandaritse ubuzima bwacu mu mutwe wabo abarundi nimuvuga ni mujambo makeyi tumenye yuko iyo ndwara iyo tumenye yuko iyo ndwara ari mbi tumenye ko iyo ndwara itandukira tumenye yuko dutegerezwa kwikingira tukongera tugakingira n'abandi ni gukurikiza zijya ngingo ziba zasabwe n'ubushikiranganji n'amagara y'abantu izihari uyu munsi n'izindi zishobora gufatwa ejo cyangwa hirya y'ejo
Amakuru adanye na gataya kazira muntu kugira tubandanye no makuru gufatwa ku nguvu ukwicwa ivyo ni bimwe mu mabi akoregwa abakenyezi b'abarundikazi bahungiye mu gihugu cha Tanzania amabi abatacamira abatari bake barateraka mishira hamwe ryitaho impunzi HCR n'abategetsi ba Tanzania ngo izo mpunzi zikingigwe ariko nta kirakogwa Ni kuri ivyo bibazo tubayagira mu kiganiro yaga mu Kenyezi Curunani gwa Radio Inzamba hamwe na Television Renaissance tukabishikirizwa na Olivia Gakima.
Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu Burundi, imyiyerekano yo kurwanya ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza yatumye haba ubwicanyi bwahitanye abantu amajana n'ayandi, abarenga ibihumbi amajana ane barahunga. Benshi muri bo bahungiye mu bihugu bibanyi, u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na cyane cyane muri Tanzania. Kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda, igihugu cya Tanzania cyafashe ingingo zo gutahukana impunzi, benshi bavuga ko ari ugutahanwa ku nguvu. Kuva icyo gihe, impunzi z'Abarundi muri icyo gihugu ntizibayeho neza. Ububare, amasoko n'ubundi buzi buto buto bwabafasha kwisumamwo byarugawe. Abakenyezi baca batangura kuza barasohoka makambi baca gusenya. Benshi muri bo baragirirwa nabi mu gihe basohotse kambi nk'uko bamwe muri bo babitwiganira
nyambari nuduki ukitangu chakusanya utaandate abakemu mochamu huri ya wachawa barafi chachanu wakakupu nakura na bakita ngo wakitekura kutuko wateba kita wataandate inyumai nhambi wakachawa kira ingora na wakero wanshi toka chatuki uko wabigatuma wakuma muhambi wakuma uka ranwe ubukene bugacaho bikirenga
kuko mu mfungurwa baduha baduha imfungurwa mbisi bigasaba ko tujya guhika udukwi wo kubitunganya hama rero dusohotse inyuma y'inkambi abakenyezi benshi barafatwa ku nguvu abadafashwe ku nguvu ugasanga bene amashamba bari kubirukako bariko barabirukako umukenyezi yasohotse inyuma y'inkambi ari bungenze cyankwa yahetse umwana ariko ariruka kugira ngo ahunge wamwe n'ishamba kugira ngo ntamugirire nabi.
Abaharanira gateka k'impunzi mu makambi bahurikiye mu runanise BDH Vicar barashize habona amabi akoregwa impunzi z'abarundi ziba muri Tanzania na cane cane abakenyezi mu kiringo c'imyaka 5 iheze. Leopold Sharangabo icegera c'uburongo y'ugo runani avuga ko banditse akatari gake biturije ramu ya HCR hamwe n'inzego za leta ariko atamuti w'ivyo bibazo uraboneka.
Igituma ico kibazo kimaze imyaka 5 kidatorega umuti hanini biva ku gihugu ca Tanzania. Igihugu cya Tanzania gicigeze gishima impunzi z'abarundi ntigicigeze kizemera ahubwo camye gikora ibishoboka byose kugira ngo impunzi z'abarundi zisubizwe mu Burundi. Byagiye biraba harabaye inyuruzwa zinshi harabaye bwicanyi benshi baratahukanywe ku nguvu n'ubu kandi leta yagumye ibigerageza ubwo rero ibyo byose bikaboneka neza ko bipa ku gihugu cya Tanzania suko batagiye barabimenya kinshi byagiye biramenyekana harabafatwa bariko barahohotera abakenyezi hariya hafatwa babafashe ku nguvu ni ibintu byinshi byinshi byagiye birakogwa ariko mugabo umuntu yapfungwa akamara umwanya urumera umara hari ukudahana rero urumva naho kwagize uruhara runini mu gutuma ibyo bikorwa bibandanye ibyo byose kandi leta ikabimenya ariko ntiyagire icyo ikora byose ukabona ko biri mu ntumbero yo kugerageza kwirukana impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania.
Igihugu cyose cyateye umukono ku masezerano y'i Geneve yo mu mwaka w'igihumbi kimwe 1951 kibwirijwe kwitaho umutekano w'impunzi. Cyo kimwe na Tanzania, kimwe mu bihugu 147 byateye umukono kuri ayo masezerano. Umushingwamanza Jean d'Arc Zaninyana, umwe mu baharanira agateka kazi na muntu, atera akamo amashyirahamwe ategamiye leta yaba yakorera mu gihugu canke mpuzamakungu gushira inguvu mu bikorwa vyotuma Tanzania yisubirako ikitwararika agateka k'impunzi z'abarundi ku rwego rumwe n'abanyagihugu babo.
Iyo aboba izo mpunzi ziriko ziratotezwa ku mutekano wayo ni gihugu co nyene biciye mu masentare y'igihugu ategerezwa guhana abo bantu bariko baratoteza uwo mutekano w'impunzi mu gihe naho bidakozwe sikiyeluka kuri mu makambi y'impunzi yo muri Tanzania amashirahamwe atandukanye aharanira agateka kazi na muntu kenshi ari asunga amasentare mpuzamakungu amwamwe aha twovuga nka la Cour africaine de droit de l'homme canke ayandi masentare nka mécanisme en fait international ha le comité contre la torture iyo itumuntu za korewe itotezwa zikozwe n'inzego z'igihugu ikindi naco novuga cha kabiri kigishoboka gukogwa nuko ashobora kuba ico twita ama pression international aho ibindi bihugu vyasinyaye amasezerano bigira uruhara mu guhamagarira ico gihugu kugira ngo vyukuri gisubire gukingira abo izo mpunzi nk'abandi banyagihugu bico gihugu.
Kwigenekezo rya 44 imyandagaro mwaka wa 2019 ibihugu vya Tanzania no Burundi vyasezeranye ku impunzi z'abarundi zotahukanwa imbere y'uko uwo mwaka uhera. Tanzania yakiriye impunzi z'abarundi zirenga 160,000 ziri mu makambi atatu Nduta, Nyarugusu na Mutenderi.
Arakoze na Olivier Gakima mu gihe Burundi arico gihugu ca mbere gikenye kwisi nkuko biruka kutangazwa ni banki y'isi Faustin Ndikumana muhinga yigenga mu vy'ubutunzi asaba abarongoye Burundi kureka gushira imbere inda zabo kugwanira nyabuna iteka y'igihugu kwiyegereza abahora bafasha igihugu no guha akazi ababishoboye gucyo ngo ubutunzi bw'igihugu buzoshobora kwiyongera Faustin Ndikumana.
Dutegereza gusubira hamwe ku kintu bita cohesion nationale ni ukuvuga ingene abarundi bose zira Burundi njyane bahitiyemo za politiki. Na leadership politiki ngene abanye politiki bigenze. Ibyo ni ibintu bitegereza guhinduka Burundi. Ibi byabanye politiki ari kuronderera inda zabo no kugira guti ibyo bitavuye mu gihugu ikindi ni ingene harondegwa uburyo bwo gushira mu ngiro imigambi strategie de mobilité de ressources imigambi ntigerja mu ngiro ku mafaranga yo mu gihugu hagati gusa udashobora kurondera uburyo buva hanze ngo busahirize amahera avo makori yabene igihugu nibikunda ni ikindi ni ingene abantu bashingwa amabanga babishoboye strategie de mobilité de ressources humaines nico kiza gusera kucwicarigwa ikindi ni ingene haba justice fiscale ingene amakori atozwa twavuze mu kimwe bita transparence budgétaire ingene amafaranga ya leta akoreshwa kugira ashore gusha ku migambi transparence budgétaire hakaba n'ikintu bita renforcement institutionnel ingene inzego zikomezwa zishigikire abakora ibikorwa byabo.
Imbere yuko dusozera no makuru se ntarisubiramo imanza ya ntahangwa yarabandanije urubanza gwari gwaraciriwe gwaraciwe na sentare nkuru ya Bubanza kuwa 30/01 umwaka wa 2020 kubamenyesha makuru bikinyamakuru iwacu hari kugenderezo rya gatanu uku kwezi kwa gatandatu Bubanza. Mukibuka ko abo bamenyesha makuru bahagaritswe kuwa 22 gitugutu umwaka uheze igihe bari bagiye ku kazi kabo ko gutohoza amakuru ajanye n'umutekano muke wari wahungabanye aho imigwi igwana yari kiratana mu mitwe n'inzego z'umutekano. Nabo ni Christine Kamikazi Anyesi ndiri ubusate hanse mpozenze na EJD Harerimana bakaba bagirijwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu icyariyo cy'umushikiriza manza na Mike Vyo Jean Marie Vianney akaba yari yabasabiye gufungwa imyaka 15 ariko bahava bacibwa gufungwa imyaka 2 n'igice barakwije uyu munsi imisi amajana 40 intahe ikaba yari rongowe na Parfait Muvunyi Eric Uwitonze hamwe na Clarisse Kaneza ari nawe arongoye sentare nkuru ya Bubanza. Ningaha dusozereye amakuru twatwe kubashikiriza makoze mwese mafashamo yo kudukirikira naho ubutaha.